Ndawethu ingoma zami ziyafumaneka kuzo zonke iplatforms ne kuzo zonke nje iplatform wena ko Deezer ko YouTube ko Spotify khangele nje u Maveriq Mavo Maveriq onochu ke bantakwethu ne ukhangele nje yena uzamfumana yazi ndakwethu kule event yase Malawi i Tumaini Festival ne iyenziwa kwi refugee camp pa ya caba kaloku ku i refugees ne ezisuka kumazwe ngamazwe ezibaleka ezimfazwe yonke lonto leyo yabona ezigcinwe phayana bamazi be safe phayana so konwakiswa zona ke ngoku
Man,
I'm going to go to the house. Ibane passport mntakwethu sizohamba mntakwethu iwesk mntakwethu ntobana ndihamba ndodwa la kule game fondini ndihamba nge-22 ka-October ndiyobuya nge-3rd ka-November yo
Yo,
who's a massive, marvelous brand, massive. We tell you now, I'm going to go to the house. Eyona baphuma nayo ke pha late in Africa buya. Ndawethu ebavuthulula ngayo na kanjani mntakwethu ndiyathembisa uThixo waseMaXesibeni nomnyama nelibala elifana nam uyangithatha aphinde andibuyise enza abantu bonwabe ndinibulisele nani apha eMthatha
Mavo, amabini amathathu sishangathele sikhuphe ngalangoma yakho ithi insimbi yothando.
Ndiyabulela abantu basekhaya ngezinsikelelo ngalo mphako ninika wona. Ndiyabulela ngelithuba bendizifuna ngezinsikelelo ngiphehlelele ekhaya. Uhambo lami lube luhle. Ndiyabulela abantu bethu, inkosi kakhulu. Makube Irie.
Kubulela thina Mavo, makuhlale ku Irie.
Yes, I blessed.
Rastafari.
Selejugile usungumena ka eshoutis ukomba ukomba ukubezela now ukomba hey kelekeke intimbi yothando kelekeke 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 intimbi yothando kelekeke kelekeke kandi babo bandenza 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 pampa nekani babona bandenza bandenza pampa nekani babo kani babona kani babona bangkawule kase kani babo.